Ah, ke tla rata go dumedisa our Archbishop. We honor you. Once a first lady, o dumedisitswe. Once a priest, o dumedisitswe. Ah, bontate, le nyena le dumedisitswe. Le bomme le dumedisitswe. Sunday school, le batjha, le botlhe ba ba mo tlhasegateng pele. Ah, a ke tsena mo lekwalong laka. Laga Samuel, ba Samuel a bua sentle. Ba goa Samuel, Modimo a goa Samuel, a re Samuel, Samuel tsoga. Samuel a tabogela ko Elia, botsa Elia a re, ga ra wa mpitsa na. Kae ne se Elia na bitsa Samuel. Samuel Elia mora gore, ga e le gore wa bitsiwa gape, o re rara motlhanka go reditse, bua motlhanka go reditse. Ke a Samuel ya go robala. Ke tshwantsa le go koleno le especially lone jaaka ntate Eli anka ana jealousy ka ntlheng mo godimo ga Samuel gore Samuel gore modimo wa mo bitsa o kry-le pitso go tswa mo moreneng because of le ena na sena bana or ana le bana or a ratile bana ba gage e ne le one of them e le goreng ke bone ba bitswang ke modimo so nna ke tla tsena gape mo lekwalong le lengwe laka la Luka mo morasising e le goreng o sile go gae o tswa go ja gotlhe go edile tshotlego e simolola e tla teng gape mo fatsheng a nagana thata le goreng o ja le dikolobe o kry-le mereko mo lekgweng o ja le dikolobe a nagana gore ko nna ke tswang teng papame batho ba gage batlhanka ba gage ba ja dijo tse di siameng mare nna ke ja dijo tsa dikolobe so ke tla nanoga ke ya ko gora ke moraya gore a intshwarele so lekwalo leno le ke batla go le tshwantsha thata gape le borra borra le tshwarele bana bannye jaaka nna ke eme yanong a zanke ke bone motsadi wa ka o ke go teng ke mmitse papa mo botshelong ba ka ke gola yana ke le mowane ke godisiwa ke mamaka that is why ke reng my arch is my father because of ke ena itseng ka nna ebileng ke ena nkgodisa ga ke re yalo ke re happy father's day go bo papa botlhe amen.